The OG was all gushinda 5G.
Ah, nini bate? Hii mwaka siku hizi umeanza kutulenga bana. Ah, bate, chukua hii, umalizia hii.